ni ye nyankopon na abre ni abre nyina no odi e de e maye ochina ho yes ma ejidi fo nyina yonko dro yeda edima fo nyankopon no ase adom ni adoye kese a waye ye nyina na ye wonkwa ewo ahoden ye nda da sabat school adisia no e na ye dru so no meche o sabat school na wonso e de enije ajeme so eno ene yen asafo no akoma ye kai ho se ye wade sia eto so enwoche adisi eto so enwoche no netifi asam no e de mayen se yesu apamfo fro no ntem gina fo ne kai bo sam no de mayo hebrew fro ngoma eti enwoche ne nyim a eye ensia no wacho se na afei ni sa aka osofu juma a eche ne so se waye apam a eche ne so a wogina bose a eche ne so so se homra no ntem gina fo amen pa me de brada ne de na e ba besom ye nyinara e brada ne de ne ye besa se bebo mpae ye di mafo ne ya banke se asedan kan sabria safuna koma ne besua maye nyem ne ndie ntiasse ye timi de abobra na obi woni wenye moya nyo yoraba ye na yesu kristo yesu di mu ntie amen Ebrada ndie no se apamfo fro no wo ntem gina fo papa Osien kinkai bibi wo Hebrew fo homa eti ngotwe ne nyima ye ba akokopem ensia no no wo asem bisa bi na ose adan tina Yesu ye apam no ntem gina fo papa yen kinkai na ye nyemu anuzie Hebrew fo homa eti ngotwe ne nyima ye ba akokopem ensia no wa kyerɛ se na ensem a ye reka yimu titire nie Je wasa osofo peni a wokotsena tumi kese ahemwa no nifa osoro se konkron bia ne nokre ntumadan a ewrade no ara na enye onipa pamiye no mu sofo na osofo peni biara ohye no se onfa ayeyede ne afode mma enti ese se oyi nso nya bribi a ode bema na se owo asase so de a anka onye osofo mpo ifri said asofo a wode ayeyede ma sede emra no tie wo hodada 1 hour som osoro nneoma nhwasuo osoro nneoma nhwasuo ne sunsun ti sede asem a bre a mose ribesiesie ntomadan no eba ne nchen a ese hye ye ade nyina sɛde nsususuo a wɔkyerɛ wɔ bepɔ no soɔ no tie na afei ne nsa aka asɔfo dwuma a ɛkyɛ ne soɔ sɛ wayɛ apam a ɛkyɛ ne soɔ a wogyina bɔhyɛ a ɛkyɛ ne soɔ so hyɛ ho mmara no ntɛm gyinafoɔ amen paa ntina obisae sɛ ɛdɛ ntina ne yɛ nyankopɔn na abrɛ ne abrɛ nyinaa no ɔdi ɛde ɛma yɛn ɔgyina hɔ siesie yɛne yɛgya yɛne ne ntɛm onipa ɛne onyankopɔn ntɛm sɛde ɛbɛyɛ nsiesie asomdwoe ɛbɛba na me ne omie no yɛtumi nya nkwagyeɛ ɛde ama yɛn kra na yɛnyɛ ɔyeraba kyerɛ sɛ yɛn kristo yesu no ɔgyina hɔ ɛde ma men ɔgyina hɔ de ma wo sɛ apam kɛseɛ apam papa ntɛmgyinafoɔ papa na ɔdi ɛde ma me ne wo mie no yɛn nso nkenka sa sɛ kristo wuo no ma apam foforɔ no nhyehyɛeɛ ase tim ɛfiri sɛ ɛmmakane apam a ɔne israel yɛeɛ na wabu soɔ no ahyehyɛdeɛ ho mmuaeɛ hebrewfoɔ nhoma 9 Eti nkron, ni yi mwe ye dunu mkopu medyo ni mienu. Saa kwen yi sonu, yesu ni ejine musini a, odi imrano asedie a, na wabu sonu to ni honso. O kwen yifu fron sonu, ma a wa ma yesu so wa osuro no ma jen. Nyina suwa se, nyanko pombo se aho ra a, o wama nipa, nu nyina bebe mu. Hibu fong metin siya, ni yi mwe ye du enkron mkopu medyo ni mienu. Yesu a, onyane ye no na odi no atena ne nifa so no eja no ada no edisem obenyane ye na ode yen aba ne nchen yesu ye ntemgina fo kese sene mosi efri se oye ejuma wo osoro ntomadan mu na ode no enso ama yen se aforebode a ewie peye no kwasem ne na moses wo ho Edifo bebre bai, nensu Kristo Yesu die, oba ye no, oba bewui, sedi na bo shaneka. ye wo no obewui se de bose ne kan ye na ye sa osan sori ye den efri ewufuo mu odne moja ne beye mpatade ene apam kese e de ma menu mienu odima ye wo soro na asase so odima ye se de boya wo tamfo no ondi ye so enkoni betimi e di osaifo obonifo ene gine so ne na de ne obonsam na de nyina e so na etumi enya nkwaje e de ama yen kra I perform my team watch it. You may back up in numino. He perform my tidu. You may num any adrenum. Mosi and him dine and coupon any when I'm Eddie. He as I said as a woman, it's a dear son and I. You may adieu no and crony a dear son and numino. Now so yes, you need young coupon any when I'm no ankasa. He perform my tobacco. You may a me and son no. You had any woman. You had asked by it's tobacco, ni you may do and I know. Most in it, young on coupon, cassa, and nimmy and him, as others, some of my tea, a dear son, me and son, you may do back on us, yes, young coupon, as some no ankasa. He performed my tea nine, ni you may do me and he performed me, as I see so nanka, your cock was serene was of a foire, na omuaha, na almost sre edemaye, na omu cockoye, a for a body any near my edemaye, Nancy Christo yesterday, as I see sooner or soon in anum, or ye in tem jina foire, or jina ho di mammy no, and me no, shrey answer, or no ne papa, or no uncle tadiana edeco name no, or no ordinimoja edibium, and a bayam pata dear edema minu minu to bring your brain. Ojina yen tem yeni yen yanko pontem na odi edi mayen abreni abreni na chesa ono oni papa onka boni enche da ira aken kai semuni mo watcho se hela asemfua messages etrese intem jina fo free asem Moses infinfini muna etrenia onam anase ojina infinfini eye asemfua ye dechre obi a odi juma ahoro a edidi suo yi mu baako anase nea ebrosa baako obi a osiesie nipa benu anase nea ebrosa ntem asem mienu obi a odi nipa benu ntem dwa konkosifuo miensa odansini a owo asenie wo mramu enan obi a odi ejinamu asenia apam bi beye ejuma brofo kasa a wo kire ase ntemjinafo ntumi nsre asemfoa mesitis a ewo hebrew kasa mu no muyie efrise ninsi ase no jina hela asemfoa no jumadie mienu anase miensa a edi kan no nko araso nanso hebrew asemfoa no si ni jumadie a etoso nan no sudua wohunu yesu se ntem jinafo a osiesie agya no ni nipa ntem anase opatafo a okan afa mienu a wonni atinka biara ma won ho bom anase odansini a ochre se apam nsise ye bida soye da soye ejuma anase edimu nanso senia hebrefo nwoma no tremu no yesu na odi ejinamu wo apam foforo no ejinamu difo asisre bene ho odi ejinamu senia apam no mu bose ahoro no bewie mudie amen pa eno kwasam ni yesu kristo abra na omba ye no na eya asofofo na echina ho na omudi na omukosre aforibodie mu ni nyina na eya asofofo aye yi omo ana omusisi onipa yen ano ano nenso abra kristo yesu ebebewu ya na yewu kristo no obeye ntemjina fo de maye ni ye nyankopon na abreni abreni na no odi ede emko nanso yesu nyankopon asem no ankasa he perform my tinai, nini may do me no he perform ma do me no ni do me and say you honey as some party bako, nini may bako, enemy and sano, enna do enai no yesu Christo dear o papa pepe o no ankasa enana o caninsem. Papa no diobe kape na anonso edi atso Moses de no ni yankopon kasa ni manimwe na Yesu Kristo Yesu de oba no pepepe sede na asem no e ka ma yesu bisebe o se ampa Kristo aye apam no ahwehwe die ama sitie ye enye na sitie ye dwumadie ne sen wo yen abrabo mu Sitiye ye abrabo ene sen se me no mienu ye bedi asafo urade na samson ye benante wonu kwabi waka sen me no mienu ye nye no ye benante so pepepe na yemfom ye mane na yemmu na sam no enimtia na ade nti na ehu da so hia ara yie eno kwasem ne hia pa ehia se me no mienu ye bedi asam no so ye bedi ne mransam so na fe no ye beyi sitiye ama ne nsem na ye yi sitiye se ne yaja ese ne se papa ka asem na ye ntia de bebi sen biere ni wa o de be man ne so se ye Dear, dear, be pissan, you miss I am puno. Now, papa, no fuel, or draw a coma pemu, not why, yeah, Eddie, am I just a minumi now? Yes, it's in a my crystal. Not pam now, be ya, you know, or be your mammy no mirror, be and Tim, dinner for mammy no mirror, a so a ba and fascio. Nyanko Ponstra, and I'm a cosso, I say, and who said, yeah, you best subscribe your YouTube channel, no, you best say, now you're commenting, I said.